Amagosi ecandelo lezendlela nalo awurhwaphilizwa ezindleleni angene kwindawo yokusebenza yomnye wabarhanelwa ongugqirha engabhungisanga. La magosi bengazanga kuxilongwa koko beyokubamba umrhanelwa.
Kuthiwa ke ngo-2018 kwakhishwa ilayisensi eyanikezwa umajistrate wakwaZulu-Natal. So bonke laba ababashiwo namhlanje kunengxenye abayidlala ekukhishweni kwale license. Ingakho ke baboshiwo namhlanje sibophe ama-examiners awu-4, i-data capture eyodwa kanye nodokotela. Bonke labo kunechaza abalibamba ekutheni umagistrate aza athole ilayisensi yakhe ngendlela ekungeyiyo.
Lo gqirha kayedwanga nanjengoko kubanjwe namagosa ezendlela amathathu navavanya abantu abayokuvavanyelwa kuqhuba. La magosa ekhe abanjwa ngonyaka ka-2019 ebanjelwa izityholo ezikumila kunje.
Ngo-2019 sibophile abantu kwathini, abanye bababili abantu ababoshwayo namhlanje sasibabophile ngo-2019 khona la elikwadini mayelana namanye amacala. So uphenyo usaqhubeka nakwezinye indawo.
Abarhanelwa kulindeke ukuba bavele enkundleni kamantyi yaselukwatini ngomso bajongene nezityholo zokuqulunqa izenzo zobuqhophololo nokuphikisana nengalo yomthetho.